So guys, naona ile barabara imekuwa dangerous. Barabara imekuwa very very dangerous. Hiyo amepata accident hapo.